Senso ora. Senso ora. Senso ora.
Neneri ashia pari kushiri ndi mkazi wao Mere omwe ali mdziko lino anachoka mdziko la South Africa apa zifuwa zosiyana siyana programu yune naichita chidi kuti timvetsetse mvemvemve kuti kodi china chitika ntiani ndiye lero pa programu yino ndili ndi mneneri wa mneneri amene mneneri wa prophet shia pari kushiri yowa ndia Ephraim Nyondo ndukulandile no mvera kumaso mbemheni kuti posa kalitsa apa tia ndi ndire Ephraim Nyondo pa programu ino lero Nyondo akula ndirani komaso tathokoza tumapeza mpata kuti tiyeze lero
zipo ngwambi tikuthokoza misazo ndi ake kuti pasa mpata kuti tiyeze na nzio lero
tikudziwa kuti prophet Bushiri anabwera mdziko muno masabata atatu apitawo koma amalawa adakali ndi mafunso oti sanayankhidwe poyambirira ali mdziko muno prophet Bushiri
yeah a prophet Bushiri ali mdziko muno izo ndi ndithakusimikisa
nkhani yokuti anachoka bwanji ku South Africa anabwera bwanji mdziko muno ndi nkhani ine imene tifuna kutithandizanso kuyankha anayenda bwanji anafika bwanji ku Malawi
ndiwuzo kuti anthu ambiri ndofunsa kuti aziwe kuti akuda prophet anachoka bwanji dziko la South Africa kubwera dziko la Malawi koma makamakati kamayankhula nkhani imene tiziyonako maso mwinaso kuti nkhani yayikulu si mabwedwe awo nkhani yayikulu ndiyo kuti anabwera chifukwa chani chifukwa kuti tikayamba kulumikiza kuti anayenda bwanji ndi zina zotewo tilayanthayi kuti ambiri sitikuziwa koma ine sindikuziwa koma iwowo ndosangala kuti awuze mtundu wa mala kuti kuti dziko la South Africa anachokako chifukwa chani nkhani imene ndomwe ili yayikulu chifukwa kuti nkhani imene sikuti ikhuza yowokha ikhuza so amalawi ambiri omwe akumana ndi zinthu zosiyanasiyana ku dziko la South Africa ndi ngati titati tikhale pansi kukambirana bwinobwino timveze bwinobwino chifukwa chomwe anachokera chitandiza osati okha chitandizo amalawi ambiri omwe so akumana ndi zinthu zambiri zomwe zinapangisatiwo achoke dziko lichali
mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS
amakumana zotani zimenezi kapena chinachititsa chani kuti achoke athawe ku South Africa
a prophet sanathawe dziko la South Africa anachoka kubwera ku dziko la Malawi ndi atabwera anapangisa msonkhano muzi wa watu wankhani anafotoza kuti iwowo dziko la South Africa makamaka chofa cha zifukwa ziwiri choyamba chilelezo chawo ngati munthu chinali chiopsezo akhala akumana ndi pachizunga mati ma assassination attempts osiyanasiyana pa moyo wawo ngati nchalichi kunja kuchalichi osatinso iwookhaya akazi awo ana awo ndi famili yawo yonse nenzoti moyo wawo unali chipa chani pachiopsezo chachiwiri aprofeta ndi milandu yosiyanasiyana yomwe boma la South Africa likuwaganizira kuti analakwirapo ndipo iwowo akhala ozipereka kusatira malamulo onse chicho somwe boma likufuna kupita ku khoti ndi zina zotero koma milandu yawo inayamba chaka cha 2019 mwana amangidwa woyamba amangidwa soka chiwiri chaka chinochi koma milandu yawo yonse nthawi yonse sikupita ku khoti angopanga postpone angopanga postpone komanso anafotokoza kuti anthu omwe anamanga iwowo anamanga koyamba anamanga kachiwiri ndi anthu oti iwowo aprofeti anawasegulira milandu mchaka cha 2018 nkhani iti mvetsetse bwinobwino aprofeti anasegulira milandu azungu anayi futi azunguwo ankakakamiza aprofeti apereke ndalama kwa iwo ngati sapasa ndalama awamanga
mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS
mchaka cha 2018 aprofeti anakana
azungu a South African Police
South African Police koma osewa nali azungu kawo koma na police officers ndi aprofeti anakana chinyengo chimenecho anapita ku police komwe kukawasegulira milandu yani azungu awawa koma chomwe chidabwezi chokuti palibe chomwe boma la South Africa tinachita po aprofeti atasegula milandu chomwe chinachitika chokuti chaka cha 2019 azungu omwe achanasegula manda aprofeti achawo ndomwe anamanga aprofeti unaona ino ine mulimi yangu ii ndi ii ndi ii aprofit adamangidwa anavumiliza umangidwa anadusa kapero komaso anapitaso kugoma kuti anthu awo ngakhala ndi manga umene nase gula mlandu unali woyamba kwa segula milandu palibe gani boma mai najiri nachidawa chachachuria chitika chakachinocho aprofit chamkumangidwaso ndiyandu kwa chaso ndi aprofit adamangidwa kachiwiri pata trusi mmaganizo zivo munomo mlandu uyu sindipeza chani sindipeza chilungamo chifukwa anthu mwe ndinazengera mlandu ineyo noma kundizengera mlandu pano pafoti akuiza chani mphamvu yachani ya boma ndi kuti chilungamo chionekewa pa mlanduwo ngakhasafrika unoku chani sichioneka ya ndi chifukwa choyamba chichitetezo cha moyo wawo chachiwiri mlandu wawo palibe chani chilungamo chifukwa yakani dziko lili ndani ndichokemo anachokamo kubwera kutiko kumalawi anabwera kumalawi kunoko atafika kumalawi kunoko analengeza kukondondwa ziko kuti ndachoka kuziko ndili kunoko ziko la south africa lisana ziko yesa nthawi imene koma iwo khanali woyamba kulengeza ndachoka kuziko lanoko ndi kuziko la malawi thandwe zoti sama chani samafuna kubisala ndi kumwana kunoko ndifuna ndipeze chani chilungamo kutenga kumalamula chani azikoli ndipo ananenesa kuti chilichonse chomwe afune aboma la malawi ndi amalamula malawi ndi chani ndi satira chifukwa chake ali mziko lino.
Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS.
Akakamba kuti moyo wawo uli pa chiopsezo. Ndi ndani akufuna kutenga moyo wawo?
Zomwe tikuziwa ndizokuti kwakhala kuchitika ma assassination attempts pa moyo wawo mosiyanasiyana. Ndi nkhani izi zinzera apolisi akuziziwa chifukuti takhala kusegula milandu. Mziko la South Africa siku loyamba akuyambira mchechi. Unatulukira munthu ndi mfuta tamangira kusogolo kuti akashuti kenakhala kuti munthu panalibe asekuriti amunakwino mbwezi pano patukamba zina kachiwiri nthawi inake akuchoka kuntchito akupita ku nyumba anakumanda asilikali ndi anthu ovala ngati apolisi kuwayimika kufunafuna yowo bwino wake iwo analengera moto ina zakhala zochitika zinthu zambiri kambirimbiri omwe ali omwe akupangisa zisitu kwaziyo chifukwa chake tinatenga makesi awopitisa kuti chani kupolisi na polisi akufufuza kuti akupangisa izizi ndi ndani koma mpaka panopa yankho sinalaperekebebe.
Ali kuno ku mudzi Malawi ku South Africa kukuchitika zinthu zambiri awatengera mawarando varesta tsopano awalanda wina mwakatundu adzabwereranso ku South Africa prophet
mukuyankhula mawu a prophet anayankhula kuti sikuti athawa mdziko la South Africa angochokako kuti adzapeze chilungamo ku dziko la Malawi ndipo atafika kunoko analuza ziboma la South Africa kuti ineyo ndinokonzeka kubwera dziko la South Africa kuti ndizayankha chani milandu yanga chomwe akufunisisa iwowo nchokuti one akhale ndi moyo komanso apasidwe pa chizungamati fair trial right azengedwe mulandu mwabwinobwino kuti iwonso zina lawo pangidwe chani lipangidwe clear anakha ku South Africa iwo chankuphedwa zina lawo likanapita lisana chani sanapangidwe clear chifukwa mati ndibwera kwathu kunoko fati chani security iliko komanso chilungamo chichitika faka nawo zabwa South Africa kuti akuluakulu ine ndili kuno koma toyamba ndithabwera ku South Africa kuti ndizankhe mlandu yanga bwinobwino fati ndiofunisisa kuti apange clear zina lawo koma toyamba ndikuti apange ashuwa kuti ya security yawo ili bwinobwino tu anthu omwe amawalanga mlandu achawa awachosepo pachizungamati apangidwe chani recuse chifukwa ali ngati compromise ali ndi ma interest mchani mlanduwo fati a prophet anawasegula mlandu ya corruption andatiwo awa ndi anapempha zinthu ngati izizi zinthu ngati izizi ngati boma la South Africa lingasimikizire bwinobwino iwo ali okhonzeka kubwera mdziko la South Africa kuti akapanga chani akapange clear zina lawo
anthu awawa mukuganiza kuti sondikuganiza kwa ndiye kuti anthu awawa potsegula milanduyi ndiye kuti kunali ngati kubwezera tsopano kuti suna tipatse ndalama ndiye tikumanga
aliyonse taganiza choncho zilingati kuti inuyo mwandilakwira lero inienda kutengani kukoti ndakutengani kukotisika kwa kusegulani mlandu
mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS
kenako mwana mwati mlandu uchapitirire anthu ndakusegulani mlandu imabweranso foti ndina apolisi kundimanga ine apaka chilungamo chani sichingachitike ya chifukwa ngati foti ziko ndimwe limamanga munthu koma kumakhala anthu amasogolera pasogolo ndikuti anthu awosango wachosa bwanji mlembe chani anthu ena lese pabwere ma prosecutors ena anyuwa osati atiwo awa foti awawa palika personal vendetta ndani nda prophet zoma akupempha bzimenezo sikuti akuthawa kuti zingayankha mlandu ayi koma mlandu uwu sikuyenda bwino chifoti pali chani conflict of interest ndi anthu omwe akhuzidwa ndikumanga prophet
makamba nkhani yakatundu a prophet sakuopa kuti katundu ya sawalanda chifuwa chuma chao chambiri ndi komaso utumiki likula mpingo lirumeneko
mungu yangu wabawo akaone nesa kuri yo katundu ndi china chichose alibe na chichito chuyamba ni mafuna yo ndi jani ndi moyo komaso light to life chifuwa ranajo kanzigo lija anajipa jopio zito akana penwa ndiye akuzua kuri mulungu anaba sampavuria choka nizigo lipia nikuina mukasungeja ni moyo wanu ndiye katundu kayatengedwa kayasatengedwa iwo panopakali panopalibe na zanchite chofunika pakwa iwo panopa ndikusunga jani moyo wawo chifukwa akakhala ndi moyo akhala ndi mphamvu yoti apange kiliye zina lawo ku miyandu yambiri yomwe anthu akakayikira
tiwunike nkhani ina alengeza profeti wakuti achititsa msonkhano wa pa 31 December kumene kukhale kuwayankha aboma la South Africa kuti matimutani pingo chali chutumikupitirirabe
no msonkhano ya crossover night imachitika chaka china chiliyonse ino ECG church inaimbia kumalawi kunoko ngati mukuziwa mchaka cha 2011 kumzuzu kuyambe chaka chimenecho kwakha kuchitika ma crossover night ndi msonkhano omwe mpingo anolosa umachita akafuna kuchoka chaka china kupita chaka china ndi kuzuwa kuti kunachitikapo kumzuzu stadium unachitikapo kubingu hotel ndi likulu la ECG litachoka kuchoka kulilongo kupita ku South Africa ma crossover night amachitikaso kutiko South Africa ndi akhala kuchitika chaka cha 2015 chaka cha 2016 17 18 19 amachitikira ku FNB stadium ndibuziwa kuti ndi ma event omwe akhala kusumpha ziko lonse lapansi ina amati Africa's biggest events mabwera mwina kudusa 100,000 ndiye chaka chino chofota ali kunoko sikuti foti wabwera kunoko ndikuti mpingo waima faga no maji zoro wezi chaka china yo sitima kani ma crossover night komaso chaka china chi fori kwa chitika zambiri anatenga masiku 5 kupempera prayer and fasting kufusa mulungu kuti tithandize ndipange bwanji ndi atenge mulungu anapasa chisogolo kuti anapasa chisindikizo tiya pitirizani mukange crossover kutiko kumalawi ndi anthu asaone ngati aprofeta kuyankha anthu aku South Africa no mpingo wa ECG uli mmaiko kuwadusa 47 pa ziko lapansi ndi maiko osewa amadikira kuti kodi chaka chino chitikumana kuti nanga si crossover nthawi yomwe anthu onse maiko pa ziko lapansi amabwera kukhala pa mozi ndi timalize chakachi tiyambezo yani chaka chimodzi pamodzi ndi aprofeta atunde chaka chinochi msonkhano umenechi uchitikira kumalawi kunoko pa mpingo stadium mu mzinda wa Lilongwe
mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS
kukamba za utumiki kuti unayambira kuno kena kwanacho kwa kuno kwa South Africa kunoko simukumbuka feeling yochoka kwa anthu kuti mwina kunoko anakuyiwala mwina anthu ena kumaganiza moteromo kuti anauyiwala utumiki wawo kuno kumalaka
ngati mwenda nalira muja ECG cheche ili mmaiko odusa 47 pa ziko lapansi muzi maziko ni malawi aprofeta kakhala ali ku South Africa sikuti mpingo kunoko unataya foti kunoko usogolasogolere umakhala kuyendesa mpingo pakali panopa ECG yakulaso kwa mpingi mziko la malawi kuno foti panopa in almost each and every district mliyani mli branch ndiye mpingo wakhala kukula ngati mene chachi akhala ikula pa ziko lonse lapansi ndiyetabwera kunoko palibe zochosi ndachina chichonse because iwowo pajama amapanga ma service awa online sakumapita ku branch na iliyonse ma branch akumalawi kunoko akuyendabe ngati mene akuyendera muja aprofit sakupita kwina kulikonse angopanga ma service awo pa online chitangaza kuti church ili intact mene nali and grow ngati mene zimene akukhalira
mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS
tibwere ku nkhani yomwe ije mulandu timakamba zoti tsopano kuli ma warrant of arrest amene atulutsidwa South Africa kunoko abushiri akhazikitsa timu ya maloya oti odziwa bwino ntchito ndithu kuti awathandize kulimbana ndi nkhani yoti awatumize ku South Africa mukuona kuti kulimba kumeneku alimbana nazo ndi nkhondo yayikulu bwanji imene ili patsogolo pawo kuti asapite ku South Africa zinthu zidakali mmene zililimo
atenge zisanene kulipa khangale pali nkhondo chomwe chitika nchokuti ngati mene afotokozera mujira aprofet anabwera kumala kunoko kuzafuna chilungamo nthawi zambiri chilungamo timachipeza mmachani mmakhoti ndi kumakhoti munthu simapira wekha aliyesa makhandu fulu okha ndi chani omwe imiri yomwe ali chani maloya ndiye chomwe chochitika nchokuti afuna chilungamo chichitike bwinobwino ndi maloya angoatenga kuti awathandize kuti apeze chani chilungamo chochitika ndi chimene sikuti akuona ngati nkhondo ina aliyonse ndi china zoti ali kunoko kuzafuna chilungamo ngati bwino la South Africa nena kuti ati kuwafuna kunoko atinge pali ndondomeko zomwe zina usatifiketi ndipanga ngati pa ndondomekopo pali kuphwanyidwa ufulu pamwene aprofeta mabwe kubaya kufusa makodi ababa de mange banji nimene zinu zimakalila
pomo tupira umapeto ndi kucheza watu aprofila majita business zambidi nditu saa kumfa kuti apanikizika kumbali ya business poda ajoka kulikulu kumene ama kukira nchito zao zina
aprofila ni mundono ama kulivia mtimari pa jizongi leadership aka kazi kisa kampani ama ikapo usogoliwa menipo yo ama kangari ongo unikia ndi usogolo ama wika kwa makampani yao inalikosa ama ukulubilia ino baka liba nubo kalibe nyomu chukuteke seka fuwa kulubi ya uda usogolo yao ayo nisa makampani yao umana ina umu nubino ndi palibe chofura ikanichosa
tutukoza kwa mbili kutu mnapeza mpada ti ilangkulani ya Efrem Nyondo ndipati sinima wa nutilisi
ya ndi foto uza uda zoidi ya kibunabwele ya kutitika mbiane pankani ni nuzuri ya Malawi anima fososi ya nasia na ndipo ndo usidi kita kuti haka mvira program hii akala kuti zina ndi zina akala kuziziwa chumba tinga ti mwafanda uzi ntumba malangu chokuti pa 31 December kuli cross overnight ku Bingu Stadium mwuzi nda wali ongwe tufuna amayu onse abwele ntengo palibe ntengo ndi zaulele bwelani tichakaji tichipesele mozi tiambesa jani chakaji na mozi mene mba mene malimba ama ninena it's not just about cross over kuti mwuzi mchomba cross over in bwelani it's about cross over na
zirani pa program yetu uze nizoo na lero lero ndi majaza ndi Efrem Nyondo neneri wa mneneri Shepard Bushiri Shepard Bushiri alikuno ku Malawi anathawa ku South Africa pa zifukwa zosiyana siyana zimene atamva mprogramu ino komaso zina eni waka Bushiri adatiuza nkhani zawo zidakali ku koti sitinafune tikhudze zimenezo chifukwa tikudziwa kuti nkhani zawo zikupitilira kumenepo dziko la South Africa panopa lili ndi mawarrant of arrest pafupi anayi tsopano ndipo sabata ikutha ino dziko la South Africa lo lalembera aboma la Malawi kupereka officially pempho extradition request kuti banji mutibweretsera Bushiri kupereka zifukwa kuti dziko la Malawi lidasaina mgwirizano ndi dziko la South Africa komanso dziko la Malawi lidasaina nawo mgwirizano wotere wamayi kwa Musadi koma Malawi akuti komanso malinga ndi momwe zimayendera akuti migwirizano imeneyo ili pansi pa malamulo a dziko lino ndiye dziko la Malawi litumiza ku South Africa Shepard Bushiri ngati malamulo a dziko lino atatero akuluakulu akuboma akutero amakhotinso akutero ndathokoza kuti mnapeza mpata tikhalire modzi pa programu ya lero ndine Daniel Mawawa kufikira sabata ya mawa.